alla damu za kudumi politiki. Kwa tuwa kuduma mzuhuda, nitete izi kiso zaba rauta memu. Ezi patela ne, loguti uwe le food security, kwa mpaga. Ezi patela ne, loguti uwe le miserezi, kwa mpaga. Ezi patela ne, loguti uwe uuse, kwa mpaga. Ezi patela ne, loguti le miserezi, kwa mpaga. Kwa mpaga. Na usalama mae uwa rauta memu. Nemba yonke esiyaziyo ebalisiweyo la uzabona ukuthi le indoda ayihlanganyela namhlanje lapha xa ngabuza ukuthi ngubani ozala laye kase kanti masithi ukuthi lawulanto umuntu ozala laye kodwa ubuhloko bakhe lathi yikuthi yena uthethe impilo yakhe wayenikela lithi ukuthi thina sivusiseke ngempilo yakhe kodwa emuthele ukuthi thina lathi sithathe zethimpilo sizinikele kwabaningi ukuze abaningi babusiseke ngazo singenza ke siyiphile impilo siyiphila uphile kawena sekumele uphile kwabaningi ubaba uDabengwa is a Zimbabwean hero kodwa nxa ufuna ukukhuluma iqiniso ubaba uDabengwa uliqhawe amandlele kubekela ukulikhuluma iqiniso lonalelo wehlukanise kuhizinto uzakahlekelwa ngoba uba uDabengwa obekukuye angikhuluma izinto ezithiphileyo ezithaizalizinto kodwa ukhuluma ngesizwe esikhulu esesinamaqhawe angakhunjulwayo kuthe kuthathwa ilizwe ziningi izinto ezenzakileyo ebesizizwa okokuthi kungenzeka ukuthi la marekhodi awezipha amaningi aziseyi kuphinda siwathole okuzasincitha amathuba okuthi sikhumbule lapho sivela khona sikhumbule amaqhawa kithi sikhumbule abantu ababeke izimpilo zabo bezibekela thina ubaba uDabengwa ube lakho ukuthi asihlanzisele lezo zinto pho usetshonile okunye engifuna ukukhuluma xa sengicina ngokukhulume kwathintwa ngukomrade wami lapha ngendaba yase-South Africa bebambisene umkhonto wesizwe lezibha imisebenzi emikhulu abayenzayo ngifuna ukuthi nxa kunabantu lapha abangamela ama-South African government okugosela layo umnewethu la benkosi lapha uPhumane ngicela sikhumbuzane ukuthi ngesikhathi kulobunzima e-South Africa lakhona ngale kwelakithi besibambisene kulobunzima namhlanje silapha abantu balithi bagcwele khona lapha e-South Africa kayidiphi ukuthi bathande ukuphila la kulobunzima ngale njalo futhi ngisakazi ukuthi izimbabweni emvasemila kayibamelanga abantu bakomphakathi imele okunye okungayisithi ngiyacela-ke ngiyacela-ke ukuthi nxase lidila lisebenzisana nabantu abavela emathebelelweni khumbulani ukuthi ngesikhathi lisemabhodini langingelabo abantu bezandla lingatshintshi izinto kathesi seliqalise ukuthi lingabe lisebenzisa nayo abantu ngenxa yokuthi kabasakuthi kabasathonithokile balisela uhlobo labo seyikhuluma izinto zezenophobia phezu kwabo into zesikhiwa bathole bedithi mabeqatha bona besekhaya bekhumbula ukuthi belibambisana asikukhumbuleni lakhathesi ngoba thina silokhu sisemabhodini kusamele siphume kumele siphume lani enye into eqakathekileyo engifuna ukulithiyela yona sizwe samandebele kuqakatheka ukuthi sihloniphane. Ukuthi siyavumelana kuqakathekana, kodwa ukuthi sihloniphane kuqakathekile. Nxa kuyukuthi uyefuneka ukuhlonipha, ivele ukuhlonipha mina, ungakwenzeli kubhulula. Nxa kuyukuthi yisiqhwaga, angithi uyaphuma phandle lapha kuthiwena ngifuna ukutshaya. Kuqakathekile ukuhloniphana. Njalo enye into eziyifunayo nxa ningakwazi, singezake sibe nepower until ilizwe lethu elathathwa ngabelungu balihlephuhlephu nabaliphozela lapho abafuna khona balinika abanye abantu selibuyile lisezandleni zethu. Kathesi wena statement people okuyenza ligcwale la is because you are stateless, you don't have the home. AmaNdebele kawakuthandi kugama kawo. You are homeless, you are stateless, you have no power, therefore you cannot have power, and you cannot rule. Remember what they put 24, what was it 7, I'm asking what? It will continue like that. What you can tell so many is mega mention. Jalo iqiniso liyalazi. Nanti selibuzile ubuhlungu kwanena, lingabuza ubuhlungu kwenene, lingaqonda ngoba iqiniso liyalazi. Liyalazi ongakhathezi mabona mkagcwele ukuzenzisa le nhlamba, ubuhlungu alikabuzi okwaneleyo ngoba kusashutha mbijana la egoli, kusadliwa amagwinya la egoli. You know exactly what to do. Because they are nation. About you, about this being. Is that you are wrong? Kona Uti, even of Kulila. Always, I want to have a cheer. Is that the Wushangan? Is that the beginning of your mind? If Uti was a man of integrity and principle. About your man to ask you, you know, Kona Hari, but you saw what started. Kodwa yena waphuma aeiio ephuma he had the character to protect, he had the integrity to keep, he was a principled man. Laba baphume naye wema naye abagqoke izikipa, are you also principled? That is the question. Siyabonga uNkulunkulu alikuti.
Who's that?